Imano yanjye kugukunda n'umutima wose amahoro yanjye kubuwawe ibyanjye byose
Kugusiga ntibyambaho.